APC ana eme ndi APC ndi ala na uma atulu ana eme ndi APC ndi ala na uma atulu ana eme ndi ala ana eme ndi APC ndi ala ana eme ndi APC ndi ala ana eme ndi APC ndi ala na uma atulu this is uma atulu ifitana in Enugwu-Ukwu ana eme ndi APC ndi ala ana eme ndi APC ndi ala APGA! APGA! Now the deputy governor and Alan, no more to look. APGA! Don't want to be a captain. APGA! 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 The deputy governor, Bian. Now, Omar Tolin Fitani, Enugwu-Ukwu, and Allah.
Deputy Governor, look at them. Evil men. You cannot see. Enugwu-Ukwu is Apuga. 100%. We cannot because of 300,000.